na ale ba ho asawa tuga gudura wa kale ta shino manzunzu da kai ne sabo da lokon saba da kai yana ran mawali to ga galin mazajen zaki canye ubangiji aga ma da balane kai na bakin cikin yandambe duna gaba da yamma da
I'm sorry.